I am down. Gladys, obata ya wadi mfie adionu enum 25 years a ofri tamale a ewo northern region. Na Gladys ochechere ni na woche ade ewo private school sa ensoso ena na wosan so chips eton. Ara hosem ne se Gladys eni ne kunu na ete. Na Gladys nyem ya wokɔ awo so. Wokɔ wo ye no sebi abofra omo wo no no. Abofra no ti asase ehono. Ade achim bia no na abofra no eti ehono. Abofra ye frɛ no ye Samuel. Aya wona ni ti ehuni wodi bosome enumpɛ. Tabia ade bɛkye bia na Samuel eti ehono. Awufoi aye no mbetimi bia ade akɔ hospital sɛ mbetimi agye abofra yi nkwa ase wɔ no. Nanso a doctor fo kyerɛ mu a gye sɛ awufoi ekita ɛyɛ 10,000 Ghana cedis ɛyɛ kanisika no 100 million. Yadie ba ye ɛyɛ Gladys ana wɔ kyerɛ ade ɛwɔ ɛyɛ private school no adwuma abɔ no. Saa ɛnso so ɛna ɛyɛ chips ana wɔ tɔn no nso so no ɛno so atimi agu. Ne kunu nso ana no nso kyerɛ ade na ɔno so agya ade kyerɛ seesei no wɔde ɛyɛ kwa adwuma. Awufoi ayɛ ne ombetimi bia sɛ be ombetimi arezi saa sika ya a doctors fo ehwehwe ansa na omaje abofra yi enkwa asi ehɔ no mu nanso omaye bia ankosi aga wei enti na awufoi ade tu yanim sɛ yammo wɔ mo na afei die wontimi emfa nje omo baba ko a omo awo no no enkwa emfa nsi ehɔ no abofra yi a wawo busumi enum yi eti no hona na ehɔ no na sɛ mpo ade asa na sɛ wo sɔkane a ade hwe abofra no timi a utimi mu sɛ ensuo egyina abofra no tim. Wei akwakoya arahosɛm ama ɛyɛ awofo yi a sesei wɔda a wɔnna. Abofra a wɔde bosumi num yi nso so bra na wɔbrɛ ɛfi sɛ adeɛ sa adeɛ akyi nyinaa no na abofra no ti ɛho no na ensuo egyina ne tim. Wobɛtumi de wo kakra aboa ɛyɛ abusua yi ɛwɔ mobile money numbers a ɛgu screen ase no na abusua yi nso so ntimi ɛnrezi biribi ɛmfa ɛmoa na yɛngye abofra yi nkwa nsi ɛhɔ no. Abofra a wonim bɔne bosumi enum pɛ wontimi mfa saa yiya wei mu ɛmfa ɛnkɔwu. Fa wakakra fa mobile money numbers no so na yɛmfa ɛngye abofra no ɛnkwa nsi ɛhɔ no. Nyankopɔn hyira wo sɛ woyi bi na wode aboa ama yɛagye abofra yi nkwa ɛde asi ɛhɔ no. Wobɛtumi afolo yɛ wɔn yɛ social media handles nyinaa Bonesman TV na nnepa ne adwuma pa a yɛyɛ no wo so woatumi anya bi ahwɛ. Nyankopɔn hyira wo sɛ wogye berɛ na wohwɛ interview. Interview a wehwɛ sɛ w'ani gye ho a wɔmmɔden asɛ wobɛkɔ YouTube na wasɛkye fo Bonesman TV like it, subscribe it. Womia subscribe no so a adɔm aketɔ yi bɛba nkyɛn na wabɔ so na waselect all na ade bi a debɛtuo biara no wɔ nsa atumi aka bi. Bɔmmɔden asɛ sɛ wobɛsan so ahyɛ
ɔmaɛsɛn
ɔbaa ni
mpatwaa
ɔyɛ baa na bɛma
ɔyɛ ɔbɛma
yɛfrɛ ne sɛn
yɛfrɛ ne yimbo Samuel
Samuel
mpatwaa
ɛnɛ na ayɛ no no
mpatwa ɔmo si nsuo wɔ ne tim
ɔmo si nsuo wɔ ne tim
mpatwaa
wɔde mfe sɛn
5 months
ɔbaa na di 5 months
mpatwaa
ɛna ne ti ahono saa no
mpatwaa
na matwaa sɛ mo de kɔ hospital
mpatwaa yɛkɔ hospital bebree.
I'm not quite now, almost a soon in any team.
Patcher,
I don't know doctors for a woman here be and Zana on my anade.
Almost say you could just stand. You could just stand to each of almost a soon to this only stage.
Now said you know, Makas on Majuska.
Patcher, I.
Scabezing.
10,000.
That is 100 million.
Patcher, I.
What's your division?
5 months.
Your friend is someone also.
Patcher, I.
Why are you dear, Juma?
Me a private teacher, na business no so na me. Na so esa se akola no e funu na me won ni na brain kwa na ma brain. Nzu skanyi na akwashi.
Nti wo akora no. Wo da so e wadwuma no.
Mpa cho de bi. Esa se ma shi skanyi na.
Wo shi wen.
E wo akola no ho.
Wo spend di usika nyina wo akora no.
Nti se de adwuma na wo ye de hwe ehwe obai.
Mpa cho me ye adwuma bia. Nanso sika kakra bia manya no me wu no non ontimi ontimi num no fo nti gye sɛ me express ma no nti de bia me miam ho sa na made ama no
nti kakra me nyi sika kakra gye sɛ ifato edwane ne ade aka ho esa sɛ num fo no ntimi yɛ no hwe nti me yɛ sa na made ato lecture gye kakra na made aka no
o kakra wo na na ɔde ahwɛ akra na bisin ne
patcho ai
na ukunu ndi oyɛ bi makakra
ono so na oyi teacher or your private teacher na e children so so ni na e ma how na attitude them to work say on to me e djuma ni bi nti obeka ni papa ho na me your farm
nti ezo your farm en so so
abusia menim se ne mehu no sa na ohu a akra ni ti no 5 months yo odi 5 months na se ne ni ti ni si ahono na ehono ko no ah we dia mr mo madaroma 10,000 years ka kase ye ye ska eso 10,000 ye obije 3 na we dia mr mo meri hade shodi eto manim mo maye nyina ye mo a ye minia bai ene minia ba Gladys ene Samuel na enye easy na akra ni timida
mpacho ane na eya kakra no yara ne humfa no de bia ikoda hospital se ya
otimi didi
mpacho de se minia mi no foso ma no ana me ye lacho di mama no
bia ontimi ni aduane bia
debi
maka ne sa yin bia so ontimi ni
ano de menya ma no benum na nsoso sika nsoso na ya ehun ihia me kakra
nti se so ma na dwene age se se bi wa o memia wono fo a ma nsuru ba ansa na wasan dia ma
no mpacho ane
what no funny say na nim dia ontimi no
debi chefu ni mi nyan mi na ni sura mo se o mo bua me na mitimi nhwe akola yesu o mo bua me na akola nya na mi fa ho de e sa na se o ya akola kitu a se e ye se ya ontimi fa na nhwe nchire ontimi fa no ko ba bia nti bran kwa na me bran nti mi sura mo se o mo hwe mani na o mo hu me babo na mo hu akola no so babo na mo bua ye na o mo timi ye akola no operation mo ma
more than I can.